Hyehyɛahodoɔ aban gu so a wɔyɛ sɛ yɛgyina a wɔbɛbɔ yɛn ho ban firi COVID-19 ho no ɛno ɛwo kɔɔ Tano South mansin no mu ɛwɔ bono mantam no mu a NDC National Organizer Women Organizer Madam Frefo Dr. Hannah Louisa Bisiu ɛno ɛ wayɛ nyame so ade ahyehyɛ nneɛma ahodoɔ ama ɛwɔ dwa no mu no wɔmfa mmɔ wɔn ho ban mfirii nyarewa ahodoɔ ho titiriw ne COVID-19 yɛ ɛnɛ yɛbɔ ho dawuro ɛma no bɔfoɔ di akyire ɛtoa so
Emma Shebedwani dada Emma Tano South abato empesua so ya wonukru ya essential national women's organizer Emma NDC amanyokru no Dr. Hannah Bisiu e de enyama hudu bi akoma edwadifo ene adarafo a wonom ewo na abato empesua no so hono enyama ya Veronica bucket rubber bowls liquid soap ene nyama fufuru bi eka ho no ni nyina ye se wode eboa wo mu sebe ya coronavirus ya wea ahyase a etire ewo Ghana hanom no yebetimi abre na se
so hwam na mampanyi kase wontimi anka se munje adwom ko When to me and Cassa Mamon Fab Boss, Mamon Fat Taxi BM. And no chess a young hand who bet me to be young by Bibun to me in Siano. Ya Baba Frocana, a drubber forno, say ya pie, Ote, Omo Kama, Bema, Binko Fordia, Cofordia, or visit Tapa Tapa Tapa, where visit Becham Junction, last one, last two, and no chess a young bomb whom I ya by Bama Kumako. Tidan, almost so bamboo be at Naho, and Tiabeca call Ron San Ebefo. Missa ya passing a phone upon your nibbage. Ni agye di susa drama fo no suso wo mo ka no mbe siesiem se de ka no be ye kama ye nyina ye nka kran ka krasa jare no ba bi a wadu wo gana hase no obeka ho no ma na wafie men no na wako
oba ahema a woda bechem jakese na no nana ajua duku enso edi tu da se wono mate yare ne hu nsem bebre ya enhyehye ya mpanyinfo adi egu akwan mu se be ya wono be hwe wo hu ye na yare ne ebi ma wo mo so no wono edi so
Ya chere ho akwan o ma chere kwa e bafa so awuri ensa kwa e bafa so abupa yensem pipe na bebie no kwa e bafa so atum kwa e bafa so abie nya meni pa anim ni ye ni hwi ka ya sama ya kan se da o ma se nya mi hye wo mo se wo ma dwene ye ho se sa ya de we yi ba na ye be ye ni ma de be ye ho ban
adwadifo ani adrava fo bia wonom ensa kan sa enya ma yi bi enso ed wonom anodisem etudwa
then ne dan honabo hana bi siwu aba na abra ade ade be ho ye ensa ansa na ya tan de abebo ye pa ensa ya de na aba ne nti ti eda na sepa
esu ni si wo ba memo ka ho ho ensa bi fa ensa na afro ka no na ye nyina ya boye ho ban afri yare ne ho ansa na mdu wako akudru ba bia ho ko
yesre omanfo se omra no me ye mwa efi se se o hwe se de yade no etiatese na o hwe se de ekwa ye mo education no e si nya ene ma bi suso a e betimi ayusu se de be ya na yare no entimi enfin ba ko so enko the other person so